Nā, tērā pea, ka ngaro I tētahi o ngā minita o mua o te kāwanatanga tōna tūru I roto I te whakataetae I te rohe pōti o te Ikaroa-Rāwhiti. Ā, ki te pērā ka whai mana anō a reipa ki taua tūru. Kei tūranga nui ākiwa a Harata Brown I tēnei wānei. Harata, kua kōrero koe ki ngā kai pōti o tēnā rohe e pāna. Ki ngā kai tono e rua, ara e pāna ki a Meka Whaitiri o te ropu toranga pū Māori rāua ko kushta te ngāere o reipa. Tēnā, e te tuahine, kei te tautoko rātou I a wai.
E tōtara wāhi rua tonu ana te whakatau o ngā kai pōti. He wera ki konei ki tūranga, he wera hoki te pakanga mo Ikaroa-Rāwhiti. Nā te mea, koinei tētahi o ngā rihi pātata mo ngā tūru Māori I tēnei kōwhiringa pōti. He nui te tautoko, mā Kushla, he nui hoki te tautoko, mā Meka.
Me he puti puti.
Koinei te kara o te, ei, o te pāti reipa, te kara o te wikitoria.
E anga nui ana kia aro whero mai hoki te hunga pōti o Ikaroa-Rāwhiti.
I parau I te huarahi o Ikaroa-Rāwhiti, e whā ngā taima, I runga I te push for kush waka, ki te tūtaki ngā kai pōti o Ikaroa-Rāwhiti. E mihārora wātū taku tāinga atu ki ngā hāpuri katoa.
Ā ki pāhara keke he whakapā whakamutunga, tā te mema paremata o mohoa nei, e anga nui ana kia puritia te rohe pōti.
To be honest, it's just a real hard election, and I think it's reflective in all the polls that there's still a huge majority of undecided voters, and I think they're going to leave it right till the last hour.
Ki te kaupapa ANP o Tūranga, ki te ae ngā kai pāho nei me te pātai ake, ko wai ka eke.
Ahakoa he tautohi toa Meka I roto I te ao Tōranga pū me pono taku kōrero, ko ki te au I a Kush e whakapau wera wera ana I roto I ngā wiki, I roto I ngā marama o tira I roto I te wā poto.
Kia nei, he rongonui ake a Kush lei te tai Rāwhiti tēnā I a Meka engari. Kwa noho pūmama Meka ki te kāro Rāwhiti mō ngā tau e hia kua tahāke nei.
Ā, wāhi rua ana ngā kai pōti o konei.
Kushla o Meka?
Meka. Ā, Kushla.
Meka.
Kushla.
Koe ra taku whāinga kia mau tonu I raro I te mana o reipa. Ki te whakahonore hoki I a parikoro horomia, nāna I timata I tēnei tūru.
What I want to do is make sure that I have done everything possible to win the confidence of the voters. So like I said, it's too close to call. I don't think it's in the bag. I'm far from that.
Hakoa te hua. Ka huri te tai ina nōhia tonutia te tūru e Meka, tā te mea kariro te mana pāti ki te pāti Māori. Ā mena ko Kushla kē te whai, ka whai mema paremata hou a Ikaroa-Rāwhiti. Harata Brown, te karire.